This one get from Break. Check the sound. Break it, Kadhafi. Overdo team forever.
Can't beat all the chat.
Here we go. Niwe kara kumu mara yanje. Fati kuboko tuchanu mungisa kumukabane. Niwe rumuri rumuri kamurugendo. Kipimo chingero yurukundo bebe. Na pato che winigado. Choru numurango hakete kasagoda kukiriri jambo. Kupa zamani kitambo. Kushobora kukungona yari fight ya rambo. Me and Monty, I'm on. Come on, my hand, the quicker need it. You know I really love you, no nyangire. Fise duke ntungayire tudusangire. I got you. Uri ntwari umutima akira uwitwarire bebe. Hageze kuryama ubifuku wisasire. Ubarire coba kikubakiye. Amakenga ntuyagire icyo bisabiye. Haguruka twitambire. Namagatege babibone nagabanye all to the way. Check it out your shape. Kumanuka gushika no kumaguru we. Amasengesho yanje yarishuwe. Turi mu nzira yo itagira amabuye. Akira kagasomwe nakawe sexy lady takakutuye kanyukure.
Mbeho mushuhe ahaduga ahamanuka. Mbeho mushuhe ahaduga ahamanuka. Tuzorugwana urugamba twese turi hamwe baby. Tuzobana urukundo tuberewe neza nk'abandi. Tuzorugwana urugamba twese turi hamwe baby. Tuzobana urukundo tuberewe neza nk'abandi.
Hora hora cheche kaya tuhogora. Ndashira ko ningereka kukurukundo nyereka. Nubukiriko ntureka icyo kunyereka. Muri ya tanzu ngera yunga kaka. Zimbeshere, wo uberewe, biremewe, nice, kuri wewe, nyenewe naremewe. Ikizere nahawe n'abana bawe bazo nyitegawe. Uwo guhishwa nk'urumogi mkobwa wo mu mugi. Kimigozi utse nk'ucyane kugasaka ingozi. Mawe, atwite imane ubugari bushushe n'isosi. Muri make wararetwe, munyifato mupfugura kicicwe. Respect, you deserve it, utumye mba romantic song. Kandika classic, cyane na kiri shiki. Fise pili puri oni magic. Namazega kukitika nibize bishike.
Mbeho mushuhe ahaduga ahamanuka. Mbeho mushuhe ahaduga ahamanuka. Tuzorugwana urugamba twese turi hamwe baby. Tuzobana urukundo tuberewe neza nk'abandi. Tuzorugwana urugamba twese turi hamwe baby. Tuzobana urukundo tuberewe neza.